Ngokwangoko ndiyathemba ukuba seniqhelile le ndlela yokulinganisa amaqondo ibizwa ngokuba degrees. Umzekelo, xa unamaqondo alolu hlobo. Siyayazi mos le ndlela siyisebenzisa imihla nezolo. Umzekelo, xa uneqondo elingu 30 degrees. Siyayazi ukuba xa imigca yethu imengolo hlobo sithi sibe neqondo eliphanga phakathi elingu 30 degrees. Ukuba ikona yethu ilelona hlobo, siyayazi ukuba iqondo lethu iba ngu 90 degrees. Kodwa ukuba uzohamba uya kutsho ku 180 degrees, uzokuthi usuke kumgca ngqo ujikele icala leqanda. Loo nto ithethe ukuba akho kona, kukho nje umgca ngqo. Uya kuthi ulinganise kwakhona iqondo u 360 degrees, ngokuthi usuke kumgca ujikele kangangeqanda elipheleleyo. Eyona nto kufuneka siyiqaphele kukuba le mo yokulinganisa amaqondo ibizwa ngokuba degrees iyindlela eyaza nomntu. Yaye ayiko kuphela kwendlela esithi silinganise amaqondo ngayo. Ukuba ungathi ucinge ukuba kutheni xa silinganisa iqondo elenziwa liqanda elipheleleyo sifumana u 360 degrees, zikhona inkcazelo ezikhoyo. Eyokuqala ithi kwikhalenda yakudala kwakukho iintsuku eziyi 360 ngonyaka. Neyethu ikhalenda isondele kancinci apha. Kwaphinda kwafunyaniswa ukuba izinto zibonakala zihamba kayi-1 ohlulwahlulwe ngo-360 xa kunxulumaniswa nesibhakabhaka ngosuku. Enye inkcazelo ithi uhlanga lwamaBhabhiloni babethanda oonxantathu aba banamacala alinganayo omathathu ngeyona ndlela imangalisayo. Yaye babe neempawu ezingamashumi amathathu, u-60 ukutsho. Thina sineempawu ezilishumi kuphela, yaye sithanda ukuhlulahlula izinto ngeshumi, u-10 ukutsho. Bona babesahlula ngo-60. Ukuba uneqanda uze ulihlulahlule kangangonxantathu abanamacala alinganayo kathandathu, ungathi uphele unamaqondo alingana no-360. Eyona nto ndifuna siyenze kulo mboniso yenye indlela yokulinganisa amaqondo. Nangona inokungabonakali ilula kuni zisuka nje, kodwa eyona yona ndlela ethi isetyenziswe kwezobalo, okanye mandithi eyona yona ndlela ichanekileyo ngokwezobalo. Umzekelo, ukuba kufuneka kulinganiswe amaqondo kwezinye iindawo, umzekelo ezingekho apha emhlabeni, indlela yonothi isetyenziswe yile ibizwa ngokuba radians. Mandibhale lo radians sizobona ukuba yintoni le sithetha ngayo. Okokuqala, ndiza kuthi ndizame ukucacisa ukuba yintoni i-radians. Mandizobe eli qanda sizawukwazi ukufumana le nto ndithetha ngayo. Mandizobe ichaphaza apha esiphakathini kweqanda lam. Ukusuka kweli chaphaza lilapha esiphakathini kwiqanda lam, ndiza kuthi ndizobe umgca. Lo mgca uza kuthi angqubeke apha kumngqa weqanda lam. Lo mgca ubizwa ngokuba radius. Qaphela ukuba eli gama lithi radius alihlukanga kuyaphi kweli lithi radians ayompazamo keleyo. Masithi sizobe iqondo pha, siza kuthi sizobe umgca kwakhona ongqubeka pha kumngqa weqanda lethu. Eli qondo lilapha esiphakathini siza kulibiza ukuba ngu-theta. Lo mlinganiso iqondo lethu likhamisele ngakuwo ngumngqa weqanda uthi uxhase la migca mibini ubizwa ngokuba arc. Masithi iqondo lethu linomlinganiso obangela ukuba lo mgca alingane ngqo nomgca okanye masithi nomlinganiso uR. Mandithi ndiyifake umbala le ndawo ndithetha ngayo ukuze siza kucacela. Lo mgca uxhasa iqondo lethu. Eli qondo lingu theta. Kwakhona siqaphele ukuba siyamenza lo theta wethu ngokwethu apha kulomzekelo. Kwenzele ukuba umlinganiso walo mgca sithetha ngawo alingane nomlinganiso ka-R ngqo. Xa sinolwazi lwezi zinto, ukuba besilinganisa iqondo lethu ngale ndlela ibizwa radians, eli qondo utheta lingathi lilingane nabani xa silitshintsha libe kwimo ye-radians. Siyayazi ke ukuba le mo ye-radians besithe yeyona ndlela yokubhala iqondo isetyenziswayo kwezi zibalo. Xa iqondo utheta lixhaswa okanye livulekela ngakumgca onomlinganiso u-R, loo nto ithi isixelele ukuba utheta ulingana no-1R, loo nto ithethe ukuba 1 radians. Laa mgca uxhasa iqondo lethu uthi ulingane nomlinganiso ongu-1 radians. Lena yinkcazelo yale mo ibizwa radians. Ukuba uneqondo utheta, eli ceba iqondo livulekela ngakulo linomlinganiso olingana no-R ngqo. Ukuba unikwe iqondo likwimo ye-degrees, kufuneka ukhe ubale kancinci ukuze ufumane laa mlinganiso womngqa. Kodwa ukuba usebenza ngamaqondo akwimo ye-radians, iqondo nje liya kuxelela ukuba ngubani umlinganiso welacala lomngqa elacala lithi lixhase iqondo lakho. Masenze imizekelo embalwana ukuze siza kucacelwa yile nto ndithetha ngayo. Ndiza kuthi ndizobe iqanda kwakhona, hayi silithandile eli qanda bahlobo bam. Kwakhona ndiza kuthi ndizobe laa mgca wethu uba nomlinganiso obizwa ngokuba R. Umlinganiso othi afumaneke kwiqanda elipheleleyo ngubani ngokwemo ye-radians. Ngokwemo ebizwa degrees, eli qondo lingu-360. Ngubani ke ngoku ngokwemo ye-radians? Masicinge ngeceba okanye ngomngqa oxhasa eli qondo lingu-theta. Siyabona ukuba lo mngqa uxhasa eli qondo lingu-theta ulingana neqanda lonke, mandifake umbala kwenzela uba siza kucacelwa yile ndawo ndithetha ngayo. Ngubani ke umlinganiso weli qanda ngokwemo ye-radiuses? Ngokwemo ye-radiuses siyayazi ukuba umlinganiso womngqa weqanda elipheleleyo ngu-2 pi r. Lo mlinganiso womngqa oxhasa eli qondo uza kuthi usinike umlinganiso weqondo ngokwemo ye-radians. Loo nto ithethe ukuba sino-2 pi radiuses, sino-2 pi r. Masithi ke ngoku elaa qondo lethu lipha, masithi silinike igama elahlukileyo kwenzele singazobhideka ke bahlobo bam. U-x apha kulena imeko okanye kulo mzekelo uza kuthi alingane no-2 pi radians. Yaye uxhaswa ngumngqa olingana no-2 pi radiuses. Ukuba u-r ungu-1, lo mngqa ngathi alingane no-2 pi. Ngoku xa sinali mzekelo mibini, masicinge ukuba singathi sizinxulumanise kanjani ezi ndlela zimbini zokulinganisa amaqondo wethu. Masenze umzekelo wokuqala. Ukuba uyajikeleza kange ngeqanda kwakhona, uyayazi ukuba uthi ufumane u 2 pi radians. Mangaphi ke ngoku amaqondo athi alingane nala 2 pi radians ngokwemo ye degrees. Siyayazi ukuba kuba sijikeleza iqanda lonke, sithi sifumane u 360 degrees. Ungathi ubhale eligama lithi degrees ngokupheleleyo okanye ubeke nje elachaphaza phaphezulu. Ngoba ezimpawu zombini zithetha into enye. Kodwa ke mna ndithanda ukubhala igama eli, ndiza kuthi ndibhale u-degrees ngokupheleleyo. Okokuqala, into esinokuthi siyenze kukuba sihlulahlule ngo-2 kumacala omabini wesibalo sethu. Ngasekhohlo siza kuthi sifumane u-pi radians. Olingana, siyamazi u-360 umhlulahlule ngo-2 ukuba usinika u-180 degrees. Kwakhona ungathi ubeke ichaphaza phaphezu ko-0 okanye ubhale u-degrees opheleleyo. Ujongile nje phaa kumzobo wethu, uyabona ukuba xa unomgca ngqo ujikeleze kangangecala leqanda, uthi ufumane iqondo elingu-180 degrees. Ukuba uyajikeleza kangangeqanda, uthi ufumane u-2 pi. Loo nto ikunike iqondo elingu-360 kwimo ye-degrees. Ukuba ke ngoku sinesi sibalo sethu, singathi sikwazi ukusuka kolunye uhlobo siye kolunye. Ukuba ufuna ukwazi ukuba mangaphi amaqondo akwimo ye-degrees kwi-radians, ungathi uhlulahlule macala omabini wesibalo sethu ngo-pi. Apha ngasekhohlo uza kuthi ushiyeke no-1 ngoba kaloku u-pi no-pi bayahlabana. Ngasekunene uzoshiyeka no-108 ohlulahlulwe ngo-pi. Loo nto ithethe ukuba i-radian enye ilingana no-108 ohlulahlulwe ngo-pi. Ungalibali ukubhala uphawu lakho oluthi degrees apha. Ukuba besinokuyicinga ngenye indlela, mandithi ke ngoku sifuna ukwazi ukuba zingaphi i-radians kwiqondo elikwimo ye-degrees elinye. Singathi sihlulahlule macala omabini wesibalo sethu ngo-180 degrees. Masenzeni ke bahlobo bam. Uza kuthi uhlulahlule ngasekhohlo ngo-180 degrees. Ngoba kaloku sifuna kushiyeke u-1 kweli cala lengasekunene. Ngasekhohlo siza kuthi sishiyeke no-pi ohlulahlulwe ngo-108. Ungalibali ubhala uphawu olu luthi radians kwakhona. Kwenzela uza kuyazi ukuba ujonga ntoni kweyiphi imo. Ngoba kaloku apha sifuna ukwazi ukuba zingaphi i-radians kwiqondo elikumo ye-degrees elinye. Ngasekunene siza kuthi sishiyeke no-1 degrees. Ingabonakala ibhidisa iyonke le nto, kodwa eyona nto ebalulekileyo ekufuneka niyiqaphele kukuba ukuba uhlala ubhala obabudlelwane bupha ekuqaleni buthi 2 pi radians ulingana no-360 degrees, kohlala kulula ukutshintsha nakoluphi na uhlobo uye kulo. Yaye uzokwazi ukufumana ezi ndlela zimbini. Ubalulekile ke laa mgca upha phezulu lo uthi 2 pi radians olingana no-360 degrees. Siza kuthi senze eminye imizekelo kwenzela uba siza kuthi siqhele le ndlela yokutshintsha ukusuka kwenye imo yokulinganisa amaqondo ukuya kwenye.